Namhlanje umhla wesithandathu kuJune 2023, uMasipala uMzimvubu uthe wazisa ngokusesikweni unokontilaka oza kuthi okhe indlela yaseligwelweni kwaWard 8 nanga amabala engo.
Namhlanje silapha eWard 8. Sizonikezela ngendlela iLugelweni Access Road Maintenance. Imali esisebenzisile apha yi 1,554,339 egameni likamasipala sibulele into oba abantu baseligelweni baye banyamezela bavuye kakhulu nangoku xa besibona sifika nale ndlela kunjalo nje batsho ngomlomo into oba besingabe sesithetha konke besingayithethi siyavuya ke xa sifika ebantwini abakwi community zethu sizibona into kokuba ziyalulangazelelo uphuhliso abantu balapha babonakaliso kululangazela uphuhliso lwabo kunjanje basithembisile into kokubana le ndlela baza kuyihoya unocontractor bazamhoya akuzukwebiwa nto akhonto izomoshakala
ndinomdla kakhulu ndiye ndavuya kakhulu xa kufika uphuhliso apha elugelweni malunga nendlela esizawuyenzelwa ndiye ndavuya kakhulu kuba indlela ebesihamba kuyo ibisi ingasiphathanga kakuhle ndonwabile ndiyabulela kakhulu kubantu bakwamasipala malunga nokuba kude kufike lo mgaqo apha elugelweni enkosi
kwiindaba zomzimvubu ndingunandiphaxhangayi eligelweni emaXesibeni.